whakapono. Me te rangimarie, tātou, tātou e.
Time.